Intambara ya Kongo itamazwe n'abakomeye ntiyomagwa n'abafisi impagiti y'amasasu ntiyomagwa n'ugeze mu zabuku niko ikoze turasaba
uyu numwe mu basirikare begeranijwe mu ikambi ya Gakumbu imbere y'uko bajyanwa mu gihugu cya Repubulika y'Intwari Rusange ya Kongo babajwe n'uko yaba bageze mu zabukuru cyangwa abafisi aho babarashe basavye ko batorongikwa mu ngwano kubera atavyo bashoboye ariko uburongozi bw'igisirikare bukabankira abo basirikare bavuga kandi ko batahora barongikwa muri izo ntambara
hamwe baratwumvira bakavuga ati abavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1978 na 1978 n'abavutse mu mwaka w'igihumbi amajenda na mirongo irindwi nice n'umupe tukavamo tumaze kuvamo ukazuba nta kimwanya uri mugaruke hagati haba abana abo bafise ubumuga bwo kubarasha na kare muri Kongo urahura abajaye mugabo ubu hageze aho badukuramo bakatubwira ko dusubira mu makambi twagiye tuva mugabo ukazomba ngo yahindutse uri mugaruke
abo basirikare bavuga ko babasaba impapuro zerekana ko atanga ubu bafise zo kuja ku rugamba atazo bafise
none kiwe narashwe naho yoba ari patrouille ndetse kurwana ubona icyo ni ugufasha tubandi abategetsi utanka bagize sirikare ngo yango ntacyo muzapfa gukora ngo canke nguza ngo impapuro uzerekana yuko barashe izo nazo bamwe tuzifise muhira abandi tarazimye ariko ubumuga bwawe aho warashwe hakabone
abo basirikare basaba uburongozi bukuru bwa gisirikare kubarondorera ikindi bokora abashoboye aho kubajyana mu ntambara kandi batakibasha mu ruganda rwa RPA twarondeye Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare kugira ngo ishashikirije kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kumuronga.